Sisi bado ni wa ODM na tuendi kwingine. Sisi kama watu wa ODM, kila wakati ni lazima tujipange. Tujipange the gains we made in the last general election of getting as many ODM governors as possible must always continue. Because we didn't go to the last general election to lose, to poteze viti vyetu. Kwa hivyo, as it is written in the Bible that a house that is divided cannot stand. We, one kaka jo ODM mami gori, together gijo ODM mama okonyaka, wari uretu wolo duto. Kawa wacho wach ODM, Professor Nyong'o, Gian, ne one founding members kotelnu agira ila molo dinga, mar ODM ka. ODM en movement ma komboa jo Kenya machandore, jo Kenya ma okdeo, jo Kenya modhier. Kama wantiere ka wan gidhot mang'eny maka marka dem, gidhoudi mamoko nitie iye ka. Ka ok wariwore ma wabedo gimoro achiel, tinyalo pogwa, inyalo sandwa, inyalo chandwa kabisa nikech ok wariwore. Omiyo riwruok mar oganda en gima duong' kabisa nikech kama ot ma ok oriwore to pogore. Wadwaro ni wamed riwore goganda mar ODM mamoko e Kenya ka. Ka waseriwore goganda mar ODM mamoko e Kenya ka, ok wariwre ni wakwedo ng'ato. Wariwore ni mondo wabed gimoro achiel, mondo ka wagomba ka gi ng'ato, to ka ng'ato achiel wuoyo kuomwa, to wuoyo gi jogo te. Emomiyo kila wakati, sisi tumetambua kama jamii hii, kiongozi wetu ni Raila Amolo Odinga. Na hakuna mtu ambayo anaweza kudai kwamba ama kujidai kwamba yeye ndio kiongozi wa jamii hii. Sisi kama wakaaji hapa ni wafuasi wa Raila Amolo Odinga, na Raila Amolo Odinga sio wetu pekee. Yeye ni kiongozi ya jamii tofauti tofauti hapa Kenya, na hao wafuasi wa Raila Amolo Odinga ni wengi. Kwa hivyo sisi, kwa sababu tunatambua umuhimu wa umoja, hatutaki turushiane mambo mabaya na hatutaki tutawanyike. Koro jodala wa, kiwinjo kuwa wacho ni wanjo ODM. Tongato nitie dala gi kocha kendo en gi chama miluongo ni UDA kata UDA. Tomacha mare, tokoni ni keth ma mondo idhie macha cha. Tomacha onge komi, macha onge gimora mora. Ibro chano kane wan gi jolango e ODM ne wan kamoro gi Kericho ni gi Kipkali Akones. Kipkali Akones ei Kericho kocha noko ni jok moko ne nitiere mofuo magin ne jomoko wuondogi ni vijende nega nega uru jonyuol ute aye to une mudhi bedo jotelo. Ka jogo nose nego jonyuol gi te aye to thuolo gik mar telo gidhi giyudo ka joka to nigi jonyuol gi jodongo te nikech owuondu. Un ma un tiere ka ateko ni mane ODM.